Dalali. Dalali, pokea simu dalali. 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 Dalali sio watu wazuri. Dalali sio watu wazuri. Ninapitaje sasa? Napitaje hapo? Mimi napita vipi hapa mimi hapa?